unafanya hizo la ndani. Anaangalia ngapi ameshtuka.
Mami. Give mommy smoochie.
Thank you. Thank you.